Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalem, ikayalami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, dawuyami. Ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
Jerusalem, ikayalami.